Abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI
humura Burundi.
Iteka ni rya nyoncuti bakunzi ba RPA ni saa 12 z'umugoroba bazirenza ko minota 3 iyo saha nyene ku ishushingiro rya Rutovu muri komine Makebuko intara ya Gitega no mwanya makuru mu Kirundi muri ko mukurikira kibiriraho kuri Facebook ni RPA ijwi ry'abanyagihugu ano makuru mugashobora no kuyasanga kuri YouTube Twitter SoundCloud no kuri Westatu akaburungu RPA akaburungu BI ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru ni zino zikurikira. Abantu batanu nibo barakomerekeye mu gitero c'abantu bitwaje ibirwanisho bavuye mu shamba cimeza rya Rukoko bateye ku ibabara rya gatatu muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Amaradiyo Motorola arabandanya guhabwa imbonera kure n'abakuru umugambwe CNDD-FDD uno musi tubashikiriza uko vyifashe mu ntara ya Kirundo. Imyidogo ni myinshi mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Rutovu muri komine Makebuko intara ya Gitega bakadoma urutoke kuyobozi bw'iyo shure mu kunyuruza ibifungurwa bigenewe abo banyeshure. Mwana makuru twateguriye igabane kajugujugu na munsi tukashimikira kuryo tangwa rya amatorora zihabwa imbonera kure mu ntara zitandukanye z'igihugu ibiteye amakenga abanyagihugu. Mukanya idonido kuri micro Hermes Ntibandeze mwe gihe mu Fabrice ni mu rukundo ufata amasana ya makuru ni ingenieur Egide Mwemero twese mtuti musangwe kaze mu idonido rya no makuru. Ano makuru tutangura bijanye n'umutekano tubanze gusaba imbabazi wakosa kabaye makuru yacu yo kuri w'Imana yerekeye igitero cakozwe ku ngoro mugambwe SNL iri muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Mugihe twashaka kuvuga ko ico gitero coba cakozwe harimo ugufashanya kwimbonera kure n'abapolisi twongeye ko n'urwaruka rw'umugambwe SNL watewe. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera urongo uyu mugambwe SNL ku rwego rw'igihugu agaton rwasa n'ujeje kumenyesha amakuru muri mugambwe mushinga amateka Terence telefone zabo zahamagara habura uwitaba. Tongere kandi tubasabe n'imbabazi ku makuru yacu kuri w'Imana aho twavuze ko Gilbert Beko Njangwa yavuze ijambo ka mukuru mugwi w'igihugu jejwe gatera kazi na muntu Sendi Hashe ariko umukuru wo mukuru wo mugwi ari nawe yatanze amajwi ni yanatore bacanamwo. Nawe Gilbert Beko Njangwa akabasanzwe ari mu bagize uwo mugwi Sendi Hashe. Mujana mutekano nyene mugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana baraye bateye aho bita kwibabara rya gatatu muri komine Gihanga intara y'Ubanza. Abakoze ico gitero bivugwa ko bari baje bava mu ishamba cimeza rya Rukoko. Abantu barenga batanu harimwo abasivile babiri n'abapolisi babiri nibo boba barakomerekeye muri ico gitero. Inkuru tubaze mugenzi wacu Bonfise Niyongere.
Cette attaque a eu lieu vers 2h du matin.
Muradutunga kuri iryo jwi baduhaye atari ryo mwumvise muri mu France twa tubabwiye yuko umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana baraye bateye aho bita kurya gatatu muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Abakoze ico gitero bivugwa ko bari baje bava mu ishamba cimeza rya Rukoko. Abantu barenga batanu harimo abasivile n'abapolisi babiri nibo boba barakomerekeye muri ico gitero mu buryo bw'izuma tugiye ko iryo jwi turaboneka n'iryo baboneka turari bashikiriza. Mujana n'umutekano nyene ntwaza ngabo y'ipete rya Colonel akora mu biro vy'umukuru w'igihugu niwe ariko akwiragiza amaradio yo guhamagara na bita Motorola mu bakuru bimbonera kure n'abarongo umugambwe ku rwego rw'intara no makomine agize intara ya Kirundo. Imvongo no kuzikoresha mu gihe habaye ibitero ibiteye amakenga abanyagihugu muri iyo ntara ya Kirundo ni mu rwaruko rw'igihugu. Inkuta z'imbwenzi wacu Rachel Kagisi.
Iyo ntwaza ngabo umugisirikare izwi ku izina rya Colonel Manirambona Anastase asanzwe ari umutegetsi mu biro by'umukuru w'igihugu avuka muri komine n'intara ya Kirundo. Amakuru dukura mu mbonera kure amenyesha ko iyo ntwaza ngabo yatanguye gutanga ayo maradiyo yo gutumatumanako yo mu bwoko bwa Motorola kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka. Abazihabwa n'abarongo imbonera kure n'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'intara n'amakomine.
Ino zatanzwe n'umukoloneli yitwa Anastase asanzwe avuka ino mu Kirundo ari mu rwego rukuru rw'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Abazibahaye mu ntango z'ukwa gatanu niho batangiye kuzironka. Ino irafise uwitwa Abeli atwara imbonera kure mu ntara, hariho uwitwa Minani atwara imbonera kure mu komine, hariho uwitwa Nkurunziza atwara imbonera kure muri zone Kirundo Centre, hanyuma n'uwundi yayifise ni umukuru w'umugambwe ku rwego rw'intara yitwa Fabiano Mwa komine wazitanze, waziha abatwara imbonera kure mu makomine bose, barazishise. N'abatwara imbonera kure ku masantere kuvuga ku migwa mukuru y'amakomine.
Ayo maradio yo guhamagarana akazokoreshwa na cane cane mu gihe habaye ibitero nk'uko isoko rya RP yaribandanya ribimenyesha.
Mbonera kure hari batubwiye yuko hari uburyo nanone uzotangwa mu bijyanye n'itumatuma nako hagati mu mbonera kure hagati muri twe mvuga ngo ni uburyo ngo bwihuta bwo guhanahana amakuru mu mbonera kure ngo mu bijyanye no gucungera umutekano ubwira hagize ingorane iba babihanahane byihuta iyo bazivugiye ko abazishyize bose no mu makomini bose mesaje yatanze umwe n'abandi basaba yuko
kuri iryo tangwa ryayo maradiyo yo guhamagarana. Uruganda gwa RPA gwarondeye Colonel Manirambo na Anastase nyene kuzitanga ariko twamukenye izo motorora zikaba zimaze gutangwa mu ntara za Ngozi bubanza na Cibitoke zigatangwa n'abari mu nzego z'umutekano n'ugwiperereza.
Ibijanye n'iryo tangwa rya maradio ya Motorola ariko ahabwa imbonera kure mu ntara zitandukanye turabigaruka ko muhigabane kajugujugu mwiga bivyuma bavuze ko yankuru dwabashoboye kuboneka mujana umutekano aho mugwe abantu bitwaje rwanisho bataramenyekana bare bateye aho bita kujya gatatu muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abakoze cyo gitero bivugwa ko bari baje bava mu ishamba cimeza rya Rukoko. Abantu barenga batanu harimo abasivile n'abapolisi babiri nibo boba barakomerekeye mu cyo gitero. Reka inkuru tubaze mugenzi wacu Bonfils Niyongera.
Icyo gitero cyabaye mu masaha 8 z'ijoro muri ijoro ry'uwa mungu ushire wa mbere. Amakuru ava Gihanga avuga ko abantu bitwaje igwanisha bataramenyekana bateye imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD bari kumwe n'abapolisi bariko barakezura. Abanyagihugu ba Gihanga bakavuga ko bumvise amasasu atari make aturika ibyatumye batekegwa n'ubwoba. Ayo makuru nyine akavuga ko abasirikare n'abapolisi baciye kwikirana uwo mugwe mu ishamba cimeza rya Rukoko iyo wari kurasubira inyuma ujana. Muri ijoro nyine ryakeye ry'uwa mungu ushiro wa mbere harumvikanye amasaso atari make na grenade ahitwa igihungwe muri komine Mpanda muri yo ntara nyene ya Bubanza. Abanyagihugu bahi igihungwe bakavuga ko abakoze ivyo bataramenyekana kandi kwatakintu na kimwe cononekaye. Haraheze amezi abiri ibitero mwene ivyo bivuga muri aho karere ku burengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bo muri ivyo bice basaba ku mutekano wabo wocungegwa gusumba.
Mujyo gisata cy'umutekano nyene abantu batandatu nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu gihugu cyose muri indwi twaraye dusozereye. Muri abo bishwe babiri bishwe barashwe n'abapolisi mu gisata cya Bujumbura. Emmanuel Ndayishimiye.
Parmi les victimes de ces différents cas d'assassinat
mudutunge kuri ayo majwi atari karaboneka neza twe twabwiye uko abantu batandatu aribo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu gihugu muri indwi twaraye dusozereye. Muri abo bishwe babiri bishwe barashwe n'abapolisi mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwanya iyo nkuru yaboneka turayigaruka ko makuru yacu twabateguriye.
Humura Burundi.
Mubijanye n'amagara y'abantu mushikanganje amagara y'abantu no kugwanyikiza sida aremeza ko ibitigiri by'abagwaye indwara malaria ari vyinshi muri amezi arangiye. Mu ntara ya Cankuzo niho habonetse ibitigiri vyinshi by'ababangamiwe niyo ndwara. Muganga Tade Ndikumana avuga ko mu ngingo bafashe mu kugwanya iyo ndwara ari gutunganya neza ibibanza byo kwakira abagwayi ahegereye abanyagihugu kugira bavurigwe hafi yaho baba. Kurikirana muganga Tade Ndikumana n'umushikanganje w'amagara y'abantu.
Je twaciye dukora nuko twaciye dushikiriza leta umugambi wuko hambavu yaje amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobora kwegera mu mihana abategera amavuriro kugira ngo abapime n'ingoga hanyuma babashire ku miti. Ivyo rero byatumye dushiraho abaganga barenga amajana 360 aho twari twabonye yuko iyo ngwara imaze kugwirirana. Icyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi kandi turabavura nacyo cyaciye cyekana yuko malaria ari nyinshi kuko kukundwi ingene tubiharura yahera ya 2022 twarabanye kubera icyo gikogwa bagwaye malaria baciye baduga cyane bashika ku 282,000 93 bivuye kuri ako kigora ko gusanga bene igihugu mu mihana. Mugabo uko iminsi hera niko ko twashaka kubasanga aho bari tubapime tubashyire ku miti. Ubu rero nko kuri indwi iheze byaciye biganuka nk'ibice 50%. Ivyo kandi birerekana yuko turavye nk'umwaka uheze nk'abantu bitaba Imana ubu baragabanutse cyane. Uvuga rero si bibi yuko abantu tubashyira ku miti bakavugwa bagakira ari kuba bibi yaba nk'ibiharo byabo biduga byatwereka yuko hari ikibazo ariko ubu dushizemo ingufu twabona 50% ariko baragabanuka no kuvuga akwigurusoka abandanya hari biharuro turaba twebwe ku buryo tubona tuti ubu barashobora gusubira ku mavuriro bisanzwe tutarinze kubasanga hirya no hino ku masite avance twari twakoze muri icyo gihe kizobandanya no muri uku kwezi kugira ngo tubamanye dusayidira abenegihugu kandi tubahimiriza cyane cyane gukoresha neza ijya misegetera hariho ariko iratangwa mu ntara za Cankuzo aho twabonye imisegetera yaraheze turiko turayibaha kandi turiko turategura isekeza byo gutanga imisegetera mu ntango za 2020 izo birenga 2060 ku ngo zose no kubene igihugu bose mu Burundi
ivyo vyavugiye mu iganiro mushikangaje Tade Ndikumana yahaye amenyesha makuru kuri no wa gatano wi nondwi mu gisata cindero naho abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Rutovu muri komine Makebuko mu ntara Gitega bari dogera ubuyobozi bw'iyo shure kuba rikoresha abanyeshure mu masaha y'ivyigwa bakaja kwahirira ivyatsi ngurube zororewe kuri iyo shure abo bavyeyi bakavuga kandi ko nibifungurwa bitangwa na PAM kugira abiserize abanyeshure bwo ubuyobozi buvyikora ko mu kugaburira izo ngurube inkuru ya Bartazar Miburu
Abo bavyeyi bidogira ubuyobozi bw'ishure shingiro rya Rutovu muri komine Makebuko bavuga ko umuyobozi w'iryo shure atanga itegeko ry'uko abanyeshuri baja kwahirira ingurube mu myonga ihanamiye iryo shure ivyo kandi akabikora no mu gihe c'ivyigwa
Ahunga bana barindika kuja kwahirira ingurube bajanye kw'ishure atari dushimye n'umwana wo kwiga
Abavyeyi bamenyesha ko nibifungurwa bitangwa n'ishira hamwe PAM kugira bisahiriza abanyeshure uwo muyobozi agabanya bimwe akabiha ingurube.
Ikindi nacyo nuko bakoresha ibijyanye byo muri PAM. Inga PAM igabura abana usanga ari byo ariko baragigabura. Abana bakeye bakaba batari b'amadinisi batajya mu ngurube zo gutabuna zijya baraheza bakabika ibyo bageze barahindura.
Amakuru dukuraho kuri iryo shure abandanya amenyesha ko izo ngurube zitunguwe aho muri ico kigo c'ishure bidaciye mu mategeko.
Yabo mubyeyi muri komisiyo y'ishure izo bandi tumaze gutonda ubukwe twasanze ari za direktore nawe yasanze umugambi.
Abavyeyi barereye kuri iryo shure basaba ko ingendo y'uwo muyobozi yohagarara atari uko abamukurira barabe ingene bugarukira iryo shure kuko abana bataciga neza. Ntitwashoboye kuronka Alexinge Ndakumana arongo iryo shure ari nawe atungwa agatoke nabo bavyeyi
mujanye n'imibano naho badandaza bakorera mu isoko rya Sano ryo muri zone Ngagara muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura baridwa ko bakora bahomba kuko atabaguzi bakironka muri kino gihe imwe mu mvo itangwa nuko igihe iryo soko ryamaze kujugawe ririko irasanurwa bamwe mu badandaza bahisemwo kuba kuja kudandariza imirimo yabo ku isoko bise kwa ari Kotebu ibanza bitari bike rero bigize isoko rya Ngagara bikaba bicugaye inkuru ya Nadege irakoze
Ushize muri iyo soko ryasanuwe muri zone Ngagara abadandaza bahakorera usanga bamwe bariko baratera inkuru abandi bariko barakina amakarata canke urubugu kuko atabaguzi baba bafise iryo soko ryinjiwe mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze ibibanza byinshi biyigize biracugaye ibindi navyo biherereye ku ruhande rw'umanuko bw'iryo soko ntibiraheza gusanurwa abadandaza bavuga ko igihe iryo soko ryariko rirasanurwa bamwe muri bo bahisemwo kubandaniriza imirimo yabo ku isoko benshi bita kuri Kotebu abandi nabo bashinga amaduka hafi yaryo muri kino gihe abaguzi benshi bagana ayo maduka abo badandaza bakorera mu isoko ryasanuwe bamenyesha ko bakora bahomba benshi muri bo ntibakirangura ibindi bidandazwa kuko ataburyo bafise canke kugutinya kubura ababigura ikindi bavuga nuko bibagora kuriha itagisi kuko ataco binjiza abajejwe intwaro muri iyo zone co kimwe n'abatwara isoko bategwa kamo nabo badandaza gutunganya urudandazwa rubera hafi y'iryo soko kugira rishobore guhurumbirwa n'abatari bake
Mujanye n'ibidukikije naho kidengere cy'amazi yava mu kigo cha kaminuza y'u Burundi cyo mu Kamenge kirateye ubwoba abanyagihugu barangurira imirimo itandukanye imbere y'ico kigo ayo mazi ubuyuzuye muri kanivo iri ku ruhande rw'ibarabara gitiriwe wa 28 munyonyo bakabona ko bishobora kuba kwegera indwara ya malaria inkuru ya Onesime dushimagize
imbere y'irembo ry'ikigo cha kaminuza y'u Burundi cyo mu Kamenge neza na neza muri kanivo iri ku ruhande rw'ibarabara gitiriwe wa 28 munyonyo hari kidengere cy'amazi Ayo mazi azana n'umwobo uva munsi y'uruhome rw'uruzitiro rw'iyo kaminuza kandi ntiyigera kama nk'uko abaharangurira imirimo babivuga. Uwavuganye na AFP yatashimye gutanga ijwi ryiwe ku mvuzo z'umutekano agira ati "Ndoguriye twa mugina. Aya mazi yama yiburukira ngaha kuva kera kandi aranuka. sinzi kuyobara yo mu miserani yo muri yo kaminuza nduga yitwa Mugin hafi y'ibarabara duga mu gihosha uciye kuri lise ya mutima mweranda ayo mazi adoma mimi mu gatondo no kumugoroba yamara hari misore usanga iri kirakoresha mukoza makinga n'amapikipiki bamwe mu bagendesha makinga bahafise igituro bavuga ko imibu ihora ibajya mu gihe baba bahagaze barindiriye abakiri abandi bantu bahakorera imirimo yabo ya misi yose bavuga ko bikeka ko imibu ihabyariya cyane kandi ari nacyo gituma malaria iguma yibonekeza basaba bijejwe guca inzira y'ayo mazi kugira ngo atembe hoye kuba ibidengeri kandi hareke kunuka
Tugaye kuri yankuru ijanye n'umutekano aho abantu batandatu ari bo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu gihugu muri indwi twaraye dusozereye muri abo bishwe babiri bishwe barashwe n'abapolisi mu gisagara ca Bujumbura reke inkuru tubaze mwenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye
muri abo bagandaguwe harimo uwitwa Alexis Niyongabo batazira busize w'imyaka 49 yahora yigisha kuri lise Bururi uwo mwigisha yishwe akerewe izosi n'abantu batashoboye kumenyekana ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi kuwa gatatu heze abamugandaguye bagiye musawe amafaranga hamwe na telefone yari afise ico gihe abantu batatu bakaba barafashwe ku mvo z'amatohoza ku munsi wa mbere uheze hishwe abantu babiri barashwe n'abapolisi mu gisagara ca Bujumbura uwa mbere yarasiwe muri zone Musaga muri quartier Kinanira ya mbere ku ibarabara rya Bujumbura Rumonge uwundi yarasiwe muri zone Rohero hafi y'ishure rya Lycée Rohero uko ari babiri ico gihe igipolisi camenyesheje ko ari abasuma kuri uwo yiciwe ku ibarabara rya Bujumbura Rumonge abanyagihugu begereye ahabereye iryo bara bamenyesha ko uwo yishwe n'abapolisi biboneka ko bari bamunyuruje bamukuye ahantu hatamenyekanye kuri uwo munsi nyene ibiziga bitatu vy'abantu batashoboye kumenyekana vyaratowe mu ruzi Rumungwe ku ruhande rwa komine Kinyinya mu ntara ya Ruyigi ababonye ivyo biziga bavuga ko abo bantu bishwe banizwe abajeje intwaro muri komine Kinyinya bakaba baciye babihambisha hatabaye amatohoza
inyuma y'akaruhuko gatoyi tubandanye mu kigabane kajugujugu
Humura Burundi
Abanyagihugu bo mihingo itandukanye bamaze gihe bashikiriza amakenga bafise kwitangwa rya radio yo gutuma tumana ko amakuru bita Motorola amaradio ariko ahabwa gwaruka bw'imbonera kure hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego go hasi akaba ari mu gihe abo banyagihugu bavuga ko ibikoresho byo gutuma tumana ko be nivyo bari basanzwe bazi ko bigenewe basirikare n'abapolisi mu iganiro kajugujugu abatumire bakaba baza kugira ico bashikirije kuri ayo makenga yabo banyagihugu umudereva no munsi ni Josiane Muzaneza
Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu.
Même si le ciel tombe du temps pour la paix.
Ikiganiro Kajugujugu gihijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Ama radio nko mu gihe cy'ingwano cyangwa bimenyereza kurwana umukuru akoresha ama radio kugira ngo avugishe abarwanyi aho bari hose muri igihe cy'amatora haravugwa cyane yuko hajoba ubusuma bwerekeye amatora hariho n'ibivugwa cyane bivugwa yuko bashobora kuzohagarika ituma tumanako urumva icyo gihe bene icyo gikorwa ntigifata bene ubwo bwuma
Ndabana mukijinjwe nange bakunze ibikiganiro kajugujugu nongera ndabahikaze aho uno munsi nkuko muhejeje kuvyumva tuganira kubijanye n'amakenga abanyagihugu bafise ku maradio yo gutuma tumana ko benshi bita Motorola asanzwe akoresha n'inzego z'umutekano nk'igisirikare n'igipolisi ariko muri kino gihe akaba ari kakwiragizwa mu mbonera kure no mu barongoye umugambwe uri ku butegetsi se NDD FDD ku mitumba mu mazone canke mu makomine mutimbega yo maradio yo bamuvyukuri yagenewe bande yoba koreshwa iki canke koreshwa ryayo rigenzurwa gute mbega hoho yoba ari kahabwa imbonera kure mu ntumbero yihe Ngibi ibibaza abatumire bacu baza gutanga ku muco mukanya turaduga ku ijambo muri kajugujugu mukaba muri kumwe na Josiane Muzaneza. Abanyagihugu bamaze gushikiriza makenga janye na maradio yo gutumatumana ko nkayakoreshwa n'igisirikare hamwe n'igipolisi yahawe ugwaruka rw'imbonera kure nabo cyane cyane mu ntara za Kirundo Ngozi Bubanza na Cibitoke izo mbonera kure cyo kimwe n'abarongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego rwo hasi bakaba bayagendana ku mugaragaro ataco binona kujya ko bari mu nzego z'umutekano. Ayo makenga rero abo banyagihugu bafise President Domitiano Ndayizeye akaba amenyesha ko yumvikana wo yahoze aramutswe igihugu cy'u Burundi akavuga ariko ko ingorane zidahagaze kuri ayo maradiyo ahubwo nyabona ko zishingiye kuba ariko barayahabwa n'ico bazoyakoresha.
Tumenye yuko bene ibyuma byo kuvugana cy'ubu bisanzwe bihari, urabona amatelefone asanzwe ahari, ariko nabijya zamutorora nuko zitagomba guca muri aya masosiyete ya telecommunication, ariko bene ayo matorora asanzwe ahari. Hariho rero amamotorora agarukira hafi kumwe ku kilometero kimwe cyangwa metero 500 asanzwe abugwa hose, bene ubwo bwuma basanzwe babugurisha hariho hose ku buryo n'umuntu uwo ari we wese arashobora kuyigura kugira ngo ashobore kubwira umuntu ari ku metero 400 500 cyangwa ku kilometero, ariko biterwa n'aho hantu uko hameze. Bene izo apareye rero bazigura nk'uko bagura ayandi matelefoni asanzwe nta kontroli ihari. Ni ukuvuga rero yuko igikuru muri ibyo byose n'uyikoresha bisigura rero yuko abanyagihugu binuba cyane cyane abo bagifise ntibagomba kwinuba ibyuma. Icyuma rero ushobora kuvuga yuko gihuye n'icy'abasirikare n'aya mamotora y'abasirikare bakoresha, kuko aya mamotora y'abasirikare bakoresha afise portene ndende bivuga yuko avugira kure nk'ubu turi ngaho i Bujumbura uri Bubanza arashobora kubyumva, uri mu Bukera ashobora kubyumva kubera yuko bisanzwe bifise icyo bita station relais. Ni ukuvuga yuko hari ibindi byuma bicako bishobora gutuma amajwi yongera akagera kure, byongeye ibyuma bisanzwe bifise ubushobozi bukomeye ku buryo bifise amafrekanse menshi umuntu ashobora kugenda arahindura muri ibyo kuvugana. Donc aho rero nta kintu bivuga ko kuko ibyo byuma abo bahaye imbonera kure sinzi neza neza izo arizo, ariko niba babahaye ibyuma bifise ubushobozi n'ubuhinga bumeze nk'iby'abasirikare byaba biteye agahinda, kuko cyoba ari igisirikare mu kindi ubwa mbere na mbere, bwa kabiri boba babahaye ubushobozi burengeye iby'abasirikare bagomba kumenya ku buryo umuntu ashobora gukorera ikibi igitega ariko akabwira umuntu ari Bujumbura, cyangwa umuntu ashobora gukorera ikibi ahandi akabwira umuntu ari kure kandi bitemewe n'amategeko.
Abanonoso y'ivya gisirikare mu bijanye n'ivyo gutumatumana k'amakuru nabo bamenyesha ko ibikoresho nk'ivyo vy'amaradiyo bidashobora kugugwa ngo vyongere bikwiragizwe abarongoye igihugu canke inzego z'umutekano batabizi. Major Bernard Busokoza aratubwira inge n'ikoreshwa ry'ayo maradiyo yo gutumatumana ko rigenze uko.
Amaradiyo nko mu gihe cy'ingwano canke bimenyereza kurwanya, umukuru akoresha amaradiyo kugira ngo avugishe abarwanyi aho bari hose. Ubu ageze gutanga ibyo gutumatumanako ibyo guhana amakuru kugira ngo ababakomanda bashobore gutanga amategeko ashikire bose ku mitumba mu makomine mu mazone. Uti ninde rero agenzura ibyo byo gutanga amaradiyo? Uruhusha rutangwa n'abategetsi, hanyuma imirongo bakorera ko arizo frequence bakazihabwa na ARCT muzi neza yuko ari serivisi ya leta. Uwo mugambi rero wishe umugambi wa leta utanga babona nzi wavuze ati ntanyabenda nta nani igisirikare gitwagwa n'umuntu umwe, igipolisi kigatwagwa n'uwo muntu, imbonerakure zashinzwe n'uwo muntu zagombye uko bitunganya bobaha imirongo bakayumviriza ari abasirikare ari abandi ari abapolisi ari abo bari mu mugambi kiza kugene batunganije birashoboka yuko bakurikirana ibyo bavuga byose ahindi bishoboke bakagira bati mwege muzoba ku mirongo yanyu namwe muri ku mirongo ya icyo nagomba kuvuga ni uko ituge ngaho twihende umugambi uva hejuru umugambi watunganije n'umuntu umwe agira ati jeho ndege kigisirikare nategeje igipolisi ni mwambonera kure ntawuzobakora ati ubutungane bigenda butegeka ntawuzoheza ngo bakurikirane nuko bitegekani mugabo icyo navuga nuko abakoreshwa muri uwo mugambi ntibarabe mu bindi bihugu nk'interahamwe barabe kwa Hitler abo bita ba SS bose ntawahegeye neza icyo gituma jeno bahanura ari mbonera kure arabazitwara barakwiye gusubiza inkota mu rwubatsi uwo mugambi bakawambirira kure abari muri byo bariko barahendwa bakawuvamo
umunyagihugu yahora abona hari toborera canke nyina gatinya no kuri tobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundo y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahugu uri radio shahuri radio
Mutimbega none uretse ntumbero ya gisirikare nta ntumbero ya politike yoyo yoba yinyegeje inyuma y'iryo tango rya radio gutuma tumana ko kubanywanya b'umugambo uri ku butegetsi ari CNDD FDD aha president Domitien Ndayizeye aratugirira umwihwezo wiwe
ibyo ingo za politike bigomba kuba byihari kuko bwa mbere niho imbonera kure mwazi yuko ari umugwi ukorera umuryango CNDD-FDD ibyo ntawutabizi muri iki gihugu mu gihe rero bariko baraha ibikoresho by'ibyo abanywanyi babo cyane cyane imbonera kure birumvikana yuko ibyo byuma bariko barabitanga kubera ko bafite ubutumwa bariko barabaha bucanye na politiki yabo ibyo ni ibintu bisanzwe rwose kandi byumvikana ari nacyo gituma kuyifatanya na politiki atagitangaza kirimo kandi yuko atawoba yiheza kuvuze yuko ibyo byuma bariko barabitanga kugira ngo bashobore kuzohera ku kintu kijyanye na politiki yabo burya igikuru cyane cyane si ibyo byuma igikuru cyane cyane nabo babikoresha abo babikoresha rero nibo abanyagihugu bino bakarengera ngo murazi yuko haheze igihe kitari gito imikorere cyangwa ibikorwa by'imbonera kure ibikorwa by'abayoboke b'abasendedesede benshi bayoboka cyane umugambo ku buryo barenze urugero bituma abanyagihugu babinuba nibaza yuko cyane cyane ari aho ibintu bihagaze bakarengera ngo murazi yuko twegereje igihe cy'amatora muri iki gihe cy'amatora haravugwa cyane yuko hajoba ubusuma bwerekeye amatora hariho n'ibivugwa cyane bivugwa yuko bashobora kuzohagarika itumatumanako ukoresheje igi za WhatsApp ukoresheje aya matelefone mobile nk'abandi urumva icyo gihe bene icyo gikorwa ntigifata bene ubwo bwuma bishobora kuba rero ari inzira boba bariko barategura kugira ngo bobo bashobore kuzotanga amakuru igihe cy'amatora abandi badashoboye gutanga ayo makuru ku byerekeye rero n'ibisanzwe ndumva byumvikana ureba ari mu kintu cyitwa entrainement niba ariko biriko biragenda ko bari kwimenyereza kugenda bizogenda rero n'abandi bari bakwiye kuronka uburyo bwo gukora iyo myimenyerezo bakaronka nabo nyine uburyo bwo gushobora gukoresha bene ayo mamotoro
ni no kuri uwo mwihwezo w'uwahoze arongoye Burundi president Domitien Ndayizeye duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 17 ruheshi 2019 mwakoze mwege mwese mwaduteza abiri yakoze na mugenzanje Janvier Nini nahazwe yamfashije gutororokanya no gutegura kino kiganiro kuri mikro mukaba mwari kumwe na Jebe Josiane muza neza Imana ibandanye irinda Burundi n'Abarundi nahuta.
Cari kiganiro kajugujugu tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mangu.
Reka dushimire mugenzi wacu Josiane Muzaneza na mugenzi we Janvier Nahazwe batunganije kino kiganiro kajugujugu. Tubashimire kandi bagenzi banje bose bakoze ubushobozi bwose kugira ngo amakuru ashobore kuboneka mu ngabo ivyuma. Hari Fabrice Murukundo wafashije amasanamu n'amakuru, ni ingenieur Egide Mwemero kuri mikro, mwari kumwe na Hermas Ntibandetse. Tubifurize umugoroba n'ijoro ryiza.
ho muri aburundi
ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye